gone.
So futhi uRusi Sibiya sheshe ngathi uMinister of Sport uMackenzie usevasane wanikeza umayogurt umsebenzi. Izinto zimambela kahle kakhulu umayogurt zingaza ukuthi ubhukhwa amasonto elandelana. Sikhuluma nje usenothiswe okanye userecognizwe uMinister wonke of Sport. Uyaqinisekisa labantu umayogurt ngizomkhokhela. Ngifuna ukwenzela sure ukuthi umayogurt yakhokhelwa futhi ngizokwenzela sure ukuthi bambhukhela i-flight. Ngamanye amazwi umayogurt uzohamba ngendizamshini ayilo event azobe emenywe uyuye laphana uMinister of Sport. Sizange khona amagama straight evidio. Sitshele pa comment section ukuthi uthini. Sithi congratulations umayogurt.
There was umayogurt. Umayogurt is a Maskandi artist. All right. I'm going to our next event. I'm going to invite him to our next event in Gauteng. We are also going to. They must pay him. He must not come for free. And then we will book the flights, everything for him. No, give me a tune, let me hear it. Just one tune, let me hear it. Thank you very much. All right, man.